progress first. It's got no beauty.
Steve Exasia. Atuluka ukwecha.
Tabanga and subscribe. 265 NT TV, 265 NT Mag TV, the channel yake. Kumena kuti mabanga kuti entertainment izi beba. JB, Watulusa beef. Kupita kwa Danlu, title yake Allah Akbar. Tu akuti yeyo. Uyuyu akuti Danlu ndi sell out. Hey, this is one zambiri ndipona kuti paja mukuzwa kale a JB anasegura radio station eti. The radio station wa kuja malingana ndi kuti mbale wathu Dan Lu paja wasintha mbali sopano akumayimbira chipani cha MCP JB anabwera ndi program yake mena mena kuti anthu azimba mafoni azikamba maganizo awo zokhudzana ndi chisankho chimene anapanga ndani anapanga iyeyi anapanga no iyeyi zathuyi Dan Lu choti achoke ku TVP komanso ndikuyamba kuimba nyimbo zowakweza achakwera ndi anthu anayimba maganizo akusiyana motero ndi zina zotere. So apa zimeza chitika ndizonena kuti Dan Lu amatulusa nyimbo yake imene akutchula kuti ukweche mu nyimbo yake ija kumayambira kwa video ya nyimboyi wayuza kwatenga ka snippet ka JB zimene anayankhula mu live imeneyoyo ya ku radio kwakeyo ngati ka introduction ka program manager wakaika mujani mu nyimbo ija. JB ataona zimezo zoona kuti dawa andonjeza kwambiri ndi sopano ya JB yo wangobwera ndi yake imene kuti Allahu Akbar imene iti imvera momutika mkatikati mumuimvere butobwino nde inuyo muone kuti kodi nyimbo imene iyi akuti iye amaganiza bwanji amaganiza chanji fomu nyimbo imene mu JB wayankhula zambiri zomunena Dan Lu zomunena kuti akuti iyeyi ndi mwana wakuti sakuoneka kaluweso kumzikiti ehe anzake achiyawo kumangochukoko amutuluka ndiponso ena sangapangeso za iyeyo ya chifukwa kuti akuti iyeyi Dan Lu anaonesa kuti ndokonda ndrama samaganiza za anthu iye amaganiza za moyo wake wakhe osati zokonda amalawo yetu nde ndi mmene zilili ndema bifi ukhangati abulika kwambiri abulika kwambiri paliso ena imene yabulika pompano tikhanso tikupatsani tikuuzaninso za imeneyo koma pakanali padopa tatiyeni tiyese kupanga subscribe ku YouTube channel imene kuti muzitha kumva ma update mwachangu changu komanso tatiyeni tivere nyimbo imene wayimba JB koma aliyese akamvera nyimboyi aike comment yake kuti nyimboyi mwayimvera bwanji kuti zimene amapanga JB mu nyimbomo inuyo mwazimva motani nanga kodi muganiza kuti iyeyi Jole Broy amalingalira motari ndipo mmene amapanga record nyimbo imeneyi amalingalira chani kodi zimene wamunena Dan Lu mu nyimbo imeneyi ndizoonadi zikutanthauziradi chimene Dan Lu ali zikunenadi mmene Dan Lu amaganiza amaganizira okay khale yake ndi imeneyo 265 NT Mac TV ndi imene jayo akakanali ka quick announcement kamena ka breaking news izi ndizachitika about an hour ago ndifake ndakufuna tikuwesereni kena kaika quick tip kuti mungomva kuti zili motani feyo timanyadira kuti nthawi zose makhala pamenepo timakhala limodzi osamayiwala kumvera nthawi zose radio yathu ya 265 entertainment radio pa www.radio.265ntmag.live tatiyeni timvere nyimbo imene ya JB Allahu Akbar.
Bismillahirrahmanirrahim. Antiomba ni no buza, sina mbela mwalimu.
Zikutelo, zikutelo, nde JP ya buya motelo mo. Kwa ubiti sautenga mwenu kwa Dan Lu, kutu kwa uza kuti. Inuyo ajiomba, sina mbela mwalimu. Antwa kuja ichiteze, inu mkudi ya ma ice cream, ndalama za mizimu. Haminyanditu ka 8 bars kawa kumene momo. Kama dando, konyoza, ndizina zotero nde tatiye ndiso ndimvere tu bazi ina apa tione kuti akuti bwanji akupitiriza bwanji kula mine
ndalama za haramu ndalama za mizimu tikudya chitenze inu mukudya ice cream ndinu osaswala watu wahala
ndi mmene momo tu ndi mmene momo akuti jomba ndinopusa ndinu osaswala Yeah. Okay, all right. So, Ndimenezili Menemomo. This is the song that has just been released, like, last night. Of course, we uploaded another video about it. The Kanizake Zilimodelomo. Video yi, kabina nyimbo ya usia danilu, ilipa website ya atupa www.265ntmag.live. Link iso da isi ya description box, mungo vila umeko mungama nge download. Mina mungazi mvele noka, mungama mvegudi kodi, mkula mine yi. Agudibu anji, eh? Mafutu agari pati. Ndipo Kawasaki wazitu la motani kwa danilu. Pajamuzu agari edu, JB wakalakuli mba na ndi MCP kwa maso boma laja kwera. Kwa yambi la pachiyambi. Nde mwina, ukaluka kumene u, zikungu sonyi zangati wayambana nae. Ale saminari kwa MCP, ndi danu wa JB. Tingo banga conclude joncho. Alright, 265 NTMAG ndi mene yoyo. 265 NTMAG TV ndi mene yoyo. Inio sayo wala kubanga subscribe. Kudina bell icon. Kuti zina zose zikabwela, muzita kumfa mwachangu jangu. Ndi mene yoyo. Next time, ndi mene kajiko yanku na naso. Osayo wala kutiso radio yatu ikulila live. www.radio.265ntmag.live nyimbo zimezizi makaso zikuplay dwa kumene koko nyimbo songo duka kumene zakale kale chani chani anything you just know dimene zili zizi beba writer.